Max?
Yes, Baba.
Ni wach mo mbugore kae?
Machalo kaka.
Dhok ni age gima notimne.
Dhok mowuoyogo
ni. Mowuoyogone. Ni
dhok secho.
Ya dhok secho, kang iyene dhok. Seche mo dhok secho ne? Gima dhiera, gimoro to ling thi.
Gimoro ling thi 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 thi. Dhok, 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 dhok ema tiyo.
Dhok ema tiyo mo secho, an gi. To gimoro ling
piny ka. Gimoro ling piny ka.
Oling piny ka.
Thi, to dhok ema tiyo. Dhok e wuon wach. To kang ichiwo gimoro to dhok ok ne.
Dhok ok ne.
Yawa, tek manade. Miye uru dhok gimoro.
An miye.
Miye.